Igama lami uNtuthuko Zondi, I'm a 1K guide at Triple M Gilane Ashdown to do a presentation. I hope you guys and the rest of the people who are here are going to like it. Ngiyabonga.
Before ngikube phethu nombuzo. Okay, into yenza ukuthi kubanjwe iy'mali zabantu ukuthi last year kwaqhamuka iphepha elithi uTriple M uyawa yabo. And uTriple M into efana njengebhenki yabo, kaNedbank mase uNedbank uyawa, for example, uzova lonke umuntu singakhipha iy'mali zethu, ebawe Nedbank ungasala ungenamali yithola, because uNedbank ufana njengoTriple M, ibhenki efana njengoTriple M yithola. So nakaTriple M wenza kanjalo, abantu bezwa leyo nto which was amanga. So abantu bakhipha iy'mali zabo ngoba Triple M angithi siyaniyani iy'mali, so if sonke siyikhipha ubani ozoyithola iy'mali yabo. Ya, so iyona into yenza ukuthi kuthiwe uTriple M umile noma ungawanga, because uma umile angaba ngivula
manje. UTriple M vele sakhona kumanje?
Ya, uTriple M ukhona okwamanje yabo, but at this moment sathi if ungena mhlawumbe sasungafaka imali encane as much as possible, imali eyi-spare money. So if something happens emaphepheni again,
shuthi njengamali
mhlawumbe 100 rand,
shuthi imali engabanda le imali encane.
Ya, imali encane yabo, because leyo mali ase sikhulumile last week or last month kube na 100 rand, ngase kubuze ube na-100 rand abangaprobably yozomtshela, kodwa 100 rand wenzeni mhlawumbe ngokuzikusho futhi yabo, because 100 rand imali encane endlela ukuthi uspend ungawanawo ukuthi uspend ethola namandla laso. Kodwa uma kuzowubeka uqeda uzale yabo, imali athi uzoyiphosa le noma athi uzoyiphuza ngaleso sikhathi, but if uzoyibeka izale ngo-30% yabo, lapho sekukhula imali athi ungayinakile ethola. Okay, aphetha sho ngikuyo.
Uyakwazi phetha ukuthi imali kunothi ngifa 100 uphinde ukhiphe 100
yazi abanye benza njani, omunye ufika afaka u-100 rand bese linda inyanga bese izala u-30% right, bese khipha u-100 rand kusala u-30 rand bese ushiya lo-30 rand izale,
iyaqhubeka
izale.
Manje
umushona ke cha, umbuzo serious umushona wena mfethu, into ongayenza ukuthi uTriple M kumele abantu bakini wenze sure ukuthi ba-aware of into eyenzayo, engabi into eyifihlayo. So if ushona, because if ushona is just a password, kumele bayazi ukuze umuntu bangene kwi-system ethola. Bese beyi-withdraw bangashintsha ama-banking details akho kuba wa ethola. So lapho kufanele ukuthi imalini kahle kahle imali. So Joshua, bese ufuna umbuzo? Basically, 1% ngosuku. So ngithi mina 30% because they are everyday yabo. So which means not that ngenyanga efana njengoJulayi mhlawumbe uzokhula ngo-31% ngoba linosuku lwa-ethola. Kodwa enye into e-grand ukuthi kume ngabe khona sike mhlawumbe wathi for 100 rand this month, shuthi ekupheleni kwa-30 days ubuseku 130. Next month sizokhula ngo-30% wa-130. Nangaleya nyanga izokhula ngo-30% wale yayithola. Ya. So izobeka ikhula kanjalo. And abanye nje wade ngisho bayifake imali baqede bayikhiye. Ofake sizofaka le mali ofuna into uyifaka nje wena, ufuna i-growth yayo yayithola. Uyifake emva kwenyanga uyikhiye. Lapho sekhula imali yaka-Triple M wena oshowcase ngokuzulisa.
Ubuze joyina njani?
Ukujoyina fethu obviously umuntu ofana njenganami, but kumele ujoyine kumuntu wena fethu umbona njalo. So if something happens yayithola, ungajoyini umuntu mhlawumbe ofana njenganami sesufinde la mhlawumbe next year mhlawumbe usangibone or mhlawumbe next year usangibone yayithola. Mina the thing is mina into engiyenza abantu ngiyabajoyinisa, like ngibafakela nje imali, for example 100 rand yabo, ufuna ukujoyina but angifuni ukuthi if something happens ukuthi wena uze imali yakho. So into engizoyenza ngizokufakela 100 rand yayithola, ayikhulele kwi-system bese mhlawumbe emva kwenyanga sawuthola 100 rand ngobuyisa, usunemali ekhula kwi-system ngikhipha ngalo ukuthi nami mhlawumbe ukuthi angikhipha ngalo ukuthi yayithola. So lapho ngiyakuza ukubuza ukuthi ngithathe imali yami because vele ngitholele imali yami yamahhala.